Emechegwe kwa mwaga tuke ni klaba mano iroma rami tando FC mabende yudore ward ma ombei. Koro tochako safar mar hikruok ni league mano iroma FKF Muhoroni sub county mabende biro chakore ayanga igiko mar higa ni eri. Klab no irono nyiso gige tugo mabende gise nyeo Kisumu Mikai Beatrice Odongo. Jafa maro wechegwe kwa mwaga tuke Fred Mayaka nigi matota.
Ne en more koda ilo ya laptuke mar school primary mamitando. Ekinde ba team mar adhula mar mitando FC ne rwako lepgi mag tugo manyiene. Nyasi makama ne ochakore koda lam e kanisa mar Baptist mamitando. Goni omoki ka timbe mane oyuoro ne oriwo timno yero mar Yao FC, Marega FC koda timno yero mar Aero Rangers. Maduto ne orwaki koda timno ero mar mitando. Jaten migao mar tuke e county ma Kisumu Nyadendi Beatrice Odongo ne en wendo modhiale kane otene koda MCA Manyalenda B Migosi James Were. Ka wach maduong ne en mar jiwo talanta e kore gwenge.
Na wach momaka kama beteni en wach mar pubni. Adwa na uwe nikech adwa chiwo example gi gima Honorable Were otimo. Honorable Were be nigi pap moro ma inyisa ni ne chalga kama. But through the assembly, no make sure no keto budget moro, ma financial year ma wantie ni. Kaka department wadhi implement kendo wadhi loso pap no. Koro gimomi ya wachoma, adwa ni mondo ka public participation obiro mbeika, to make sure no the public participation, to wacho nying pap ni. Ticket a public participation. Number iyo. Adwa na watch ni wan kaka county government ma Kisumu. Watimo mang'eny and especially ne jowa ma Nyasaye ogwedho gi mich in sports, in talent, be it performing artist, kata obed in sports. Last year watimo gimoro ma niluongo ni Governor's Cup. I don't know ka nitie team moro ka manotuge Governor's Cup.
Yes, nitie.
Team nitie ka?
Yes.
Out of the teams manotuge Governor's Cup, teams manochope finals, the two teams, five boys, a team achiel, adek kuomgi nokaw gi kaka Mega Homeboys. Ariyo kuomgi achiel went to Gor Mahia, achiel nodhi Ulinzi. And mane momi wa promote talent? Samo team Governor's Cup, my interest, any out of the Governor's Cup mwatimo, jiadi mo move from one level to the next level. So I really want to appreciate Ken, gik magiti mogi, nikech as a government, waonge gi resources manya loro mojite. But if you have efforts mabiro from all over, then we know we meet the same target, but at least ngato ka ngato timango gimoro. Koro anadwa ni mondo encourage jolwe, jonyuol. Kineno ka nyathini gi mich moro ma Nyasaye omiye, kikitame. Nitie joma bende Nyasaye somo ne ma Nyasaye konyogi go, jomoko be mana mich ma Nyasaye onyalo tugo, onyalo bedo jawer, onyalo bedo drama.
Okay. Kendo an vice chair mar sports and culture e county assembly ma Kisumu. Kisumu county nigi programs mang'eny mar chwalo weche mag tuke e county ma Kisumu ka.
Bende Medusa Eric Ouko mamuonyo lao ne kom mar MCA ma Ombei e yiero mabiro ne oyuoro kane oyango ni rowere matindo nyaka puonj weche go eko mag luor ni mar opira nyaka ket e luor mbele mondo mi jatugo obed maber.
Them mondo gibed joma discipline. If you are disciplined kae, you can move far. You move to academy level. Iyudo ka ng'ato osechope league. Unless you are not disciplined. Because they are doing good. Already wasaneno gik magilak kae. Waburo rio mana lwedo tuwakonyo.
Nekala TV, kuwoke mesa tuke, Alfred Mayaka.